Mutu na yo itunda makambo Ilongi na yo mutu akokate Okopesa nyoso nakozwa okopesa nyoso nakolanda okopesa nyoso Motema ekobeta du 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 nzoto ekoningana ah 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 vas-y malembement doucement tendrement calmement Motema ekobeta du 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 nzoto ekoningana ah 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 vas-y malembement doucement calmement tendrement
Beta, do, 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 nzoto eko ningana